out again. Tupu wewe transfazia. He was a chief mother. My father was under him before he left. Obotolo, Oga. Obunuko Ghana, my staff. Mwango.
Thank you. ndị ụmụazụ Jesu lọghachitere ya kọọrọ ya ihe niile ha mere na ihe ha kụziri. Ọ sịrị ha, bịanụ ka anyị gaa ebe sọ anyị ga-anọ zuru ike nwoke. O kwuru nke a n'ihi na ọtụtụ mmadụ na-abịa na-alakwa nke mere na ha enweghị ohere ọbụla iri ihe. Ha bara n'ụgbọ mmiri gaa ebe naanị ha ga-anọ. Ọtụtụ mmadụ hụrụ ha ka ha na-apụ ma takwa ha. Ha jiri ọsọ si obodo dị iche iche buru Jesu na ndị ụmụazụ ụzọ garue ebe ha na-aga. Ka Jesu rịdatara n'ụgbọ, ọ hụrụ ọtụtụ igwe mmadụ ka ha gbakọrọ. O nwere obi ebere n'ebe ha nọ, n'ihi na ha dị ka atụrụ na-enweghị onye nche. O wee malite ịkụziri ha ihe. Oziọma nke ọsọ bụwa.
Nke bụ a kind of Easter. Mana tata, anyị na-ekele Chineke maka onyinye nke ndị ụkọchukwu na-abọ o nyere anyị. Fada Azuka Iwuchukwu na Fada Tio Azukwe. 25 years Fada Iwechi ụkọchukwu. Anyị wee gbadata ka anyị soro ha wee ṅụrịa. Oge Fada Azuka fonuru m sị na ya chọkwa ka m kwuo Chukwu. Ike nwụrụ m, egwu tụọ m, mfụta onwe m dịka eze Izrel edutelu na Eman ka ọ gwọọ ya. Nwoke a sị, hey, a na-edutelu na Eman ka m gwọọ? Abụ Chukwu na-agwọ ekpenta. Ọ gwa ka ọnụfụ etu eze nwa si achọkwa okwu oyo. That was how I felt. Maka na ebughị 25 years nji chi fada. Ka eka m ga-esi wee na-adụ onye lugo 25 years ọdụ. Ife ọzọkwa m bịara m ahụ bụ na mmadụ na-abụ abụ m na m ugwu n'ụzọ pụrụ iche. From the time anyị chi fada ka m bido wee na-admire Fada Ọdụkwe maka etu o si arụ ọrụ ụkọchukwu. Fada Azuka na onwe happens to be my parish priest, even as a seminarian. Mmechakwa rụọ ọrụ n'okpuru. Biko, ọ bụrụ na ọ nọgbu m, kedu ka m na-esi wee na-agwa ha okwu? Maka osi na dị, a ga na-ama, etu anya dị, a ga na-enye enye, maka na ha na-eti egwu ha na-ele ọgwụ, ka ọ na ọrụ ya. Okwu nke Chineke anyị ga-ekwu, anyị ga-ekewu ya ụzọ n'abụ. Nke mbụ, anyị ga-etinye anya n'ife ọgụgụ agụrụ anyị ka anyị mara ozi onye nwe anyị chọrọ izi anyị maka ya. And then, a little reflection n'ozi onye nwe anyị ga-ezi anyị site na mmemme anyị na-eme taa. Iji egwu akwụkwọ nke Numbers chapter 27 verse 17, before Moses amụrụ. O kpere ekpere si Chineke, biko, zitere ụmụ Izrel onye ndu nke ga na-achịkwa maka ha ghara ịdị ka igwe atụrụ na-enwere onye nche. Ije na Jeremaya chapter 23 verse 1 nke anyị gụrụ taata. Chineke na-aba sị na abụmọnụ ka adịrị ndị ọzụzụ atụrụ. Ndị dufere igwe atụrụ n'ụzọ ma chụsasịa afa. In Ezekiel chapter 34 verse 2, okwu orizin, Na para pụrụ atụrụ asị ịfa azụba n'azụ onwe fa, ọ bụ na onye ọzụzụ atụrụ ekwesịrị ịzụ atụrụ e nyere ya n'aka. In the Christian verse 4, ọ sị na ime ha na-eme bụ na mmiri ala ebi si n'atụrụ wee na-apụta na ha na-eyuzi ya. Were uru si n'atụrụ wee pụta wee na-akwado onwe fa akwa. Na-ahọrọ nke makarịchara abụba bue wee nye onwe fa nri. Atụrụ nke ike gwụrụ, ọ nwere na-eme ịfụ na ha nwetara ume. Ndị kpafuru akpafu ka a nara achọ fa. Ndị merụrụ arụ the number bandage them. They do everything except the very work of taking care of the sheep. In Ezekiel 34, verse 10, Chineke wee kwuo sị, maka ifi omume ọjọọ fa, maka ifi agwa fa, m na-emepụzụ ibe na ọ. Nke mbụ, aga m achụfa n'ọrụ. Nke ịbụa, m ga-agbawa fa agba. Si n'ọnụ fa fọpụtasị atụrụ m, ndị kwakwadoro ime ego mana ba ka enoburọ. Ọ tinye mesizie nke a, in Jeremiah 23, verse 3, and Ezekiel 34, verse 12, ọ sị na ya ga-esizi n'obodo dị iche iche a chụsasịrị atụrụ ya. Kpokọtakwa kwa ọnụ ya ga-ejizi ya ka rụpụta onye nche ga na-achịkwa kwa ka ebugharụ ịtụzịkwa. Ije n'akwụkwọ nke Ezekiel 34, verse 11, ọ sị na ya ga-eji aka ya wee chịkwazi igwe atụrụ ya. Onye kpatara ọgbọ na ịbịa n'ozi ọma. You see the good shepherd at work. Dịnwe na Jesu Kristi kpachapụrụ ndị ụmụazụ ya na ndị igwe mmadụ anya. O mere anya fụ na afọ ataga afụfụ wee sị papa ya nọdụ n'uzuo ike. Fọdụ ngozi n'ebe ahụ kwesịrị izu ike. Ọfụ igwe mmadụ, ọ kansụl ezumike bido gwabakọ okwu nke Chineke wee ruo n'ime mgbede. Ebe o chefuru onwe ịbụ onye ọzụzụ atụrụ. Anọ Chineke bụ onye ọzụzụ atụrụ anyị. Ebe naanị bụ ka anyị ghara ịdị ka atụrụ na-enwere onye nche. Kedu ife na-eme atụrụ na-enwere onye nche? Kedu ọrụ onye ọzụzụ atụrụ n'ebe ụmụ atụrụ nọ? Ife izizi onye ọzụzụ atụrụ na-eme n'ebe ụmụ atụrụ nọ bụ na ọ na-ebu ụzọ na-egosi fụ ụzọ. Maka na ọ bụrụ na o gosiri ofu ụzọ ma kpafue ọtụtụ n'ime ha adana n'olu. Onye kpata dị na Jesu Kristi ji wee gwa anyị na Jọn chapter 14 verse 6. Abụ m ụzọ bụrụ eziokwu na ndụ. O nwere onye ọbụla nwere ike ịbịakwute nna belụsọ na ositere na m. In Jọn chapter 8 verse 12, for sị, abụ m ife nke ụwa. Onye ọbụla na-eso m agaghị aga n'ọchịchị kama na onye ọbụla ga-enweta ife nke ndụ. In Jọn chapter 10 verse 27 to verse 28, for sị, ndị bụ ụmụ atụrụ nna n'onu m na-eso m, Fada edobela m isi, aga m enye ha ndụ ebe. Akwụkwọ Nsọ gwa anyị na Hebrew chapter 12 verse 2 say, continue looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Anyị eledere ịtụ egwu maka na ọdịnala Jesu Kristi ka anyị na-eso. Anyị sozie, anyị ga-eru n'ụlọ anyị afọ. Ọ gwala anyị na ya Philippians chapter 3 verse 20. Na-eligwe bụba anyị, ebe ọbụba onye nzọpụta anyị ga-esi bịa. Ọ bịa dị ọgbanwee, ahụ anyị enuwa na-adị n'ike. Onye nke ya na-ebube. Ịrụ afọ ọdịnala Jesu Kristi kpafue. And don't blame yourself if you do. Ife ọzọ onye ọzụzụ atụrụ na-eme n'ebe ụmụ atụrụ nọ na ọ na-egosi ịta nri afịfịa nke ha ga-ata na mmiri nke ha ga-aṅụ. Ọ bụrụ afịfịa niile ka ụmụ atụrụ na-ata, o nwere grasses na-adị poison na atụrụ taa ya ọṅụ. O nwere mmiri na-adịrọ mma, ya bụ atụrụ nwa ya afọ asabue. Anya ka onye ọzụzụ atụrụ ji eduje fa n'ebe fa ga-ata nri ga-adịkwa mma na mmiri nke ga-adịkwa arụ mma. Ebe ọbụla Chineke bụ onye na-edu anyị dị ka ụmụ atụrụ. O kwuru na Psalm 23 verse 4, ebe afịfịa ndị juru eju ka ọ na-ebibịa. Ebibịa m ebe ntị anụ mmiri ka m wee nweta ume. And in John chapter 6, verse 35, ndị nwere anyị Jesu Kristi sị, onye ọbụla bịakwutere m agụụ agaghị agụ ya. Onye ọbụla kwenyere na m akpịrị agaghị akpọ ya nkụ. In Isaiah chapter 55, verse 1 to 2, sị, kedu ife unu na-etufu n'oge unu n'ife na-abara ife? Bịakwutenụ m, gụnụ dolu achịcha bụ oyo oyo, dolu mmanụ ọṅụ bụ ọkacha mma, free of charge. And in Jeremiah chapter 2, verse 13, Chineke sị, My people have committed two evils. They have abandoned me, the fountain of living water, and used that cisterns for themselves. Cracked system that holds no water. Ndị nke m agbapụta m azụ, jegubere onwe fọ ome, ome mmiri na-abịa. Dima na Jesu Kristo, kwedo ozi ọma, nke John chapter 7, verse 37 to verse 38. Ọsị bịa kwute na ụmụ niile bụ ndị agụụ na-agụ, onye ụtọ ndị akpịrị na-akpọ nkụ. Onye ọbụla kwenyere na m, dị ka akwụkwọ nsọ si ekwu, out of his heart shall flow rivers of living water. And in John chapter 14, verse 13, Dima na Jesu Kristo na-agwa Mary Magdalene. Onye ọbụla ṅụrụ mmiri n'ụwa, dịbe ihe, adịghị ka akpọ onye afọ nkwụ ọzọ, mana onye ṅụrụ mmiri nke mụwa ga-enye, that water will be come in that person. A well of spring welling unto eternal life. N'ebe Chineke ka nọ, ka ndụ dị. Ebe ahụ ka meaning of life dị. Ebe ahụ ka fulfillment dị. Isogo onye nwe anyị, nwere ike ime nwe ego, mana onwere ike ga-akọ gị. Onye nwe anyị ga-enye gị internal peace of the mind that can see you through. In chapter 14, verse 2, verse 3, onwe onye ọbụla fụrụ nna ya, onye ahụ ga-edebe iwu, nna m ga-afịa n'anya. Mụ na nna m ga-abịa n'ihu onye ahụ beri. Ajụọ gị kịta, ebe ka Chukwu nọ, isina Chukwu nọ bụ ebe niile, ajụọ gị ebe Chineke bi, isina Chineke bi n'elu igwe. Ọ bụrụ na onye nwe anyị bịa n'ime obi gị biri, ụdị ọṅụ ahụ ndị nọ n'elu igwe na-enwe ebido nwebie, ibi nke tinye ka nọ n'elu ụwa, maka na elu igwe na-ebido kịta, ọkụ mmụọ na-ebido kịta. Ya kpatara akwụkwọ nsọ ji ese, there is no rest for the wicked. St. Francis of Assisi, never you promise yourself happiness on earth, unless you have the testimony of a good conscience. Can you do this in a garden? Ever for honor? You don't. You can't have that. And the only thing will give a journey and teaching it. Finally, honors of Wako, they protect home Wakoria from brigands, from robbers, and from wild animals. And nothing shall by no means harm you. Us now to do the thing, Wakoria. So if you do this, they will please interfere. Can you suffer even when I hear so Christy? Find out what you are supposed to be right. But, I need my responsibility. At the moment, I just have a moment in my ear. It's the great job in the area of the house, and they don't know who. But I need to be the one you are supposed to be. Everyone said that the one you are supposed to be able to do my kind. Can you save them for every single person? Because now I can intervene in this way for the tenderness of God. How do you move and I get our fear? Because of, I know what about how many Solomon 9 in Korea, 25 solid years of priestly ministry. Only the grace of God can sustain a priest. Every right, I'm a boy. I'm a boy. I'm a boy. Ụmụnna anyị ndị a anyị so na-amụrịta akamụcha ya si ndị ọrụ mgbe Chineke esigo n'imekwa wee nwee ọtụtụ ife. Shall I talk about Father Theodore mgbe ụmụ ka mmadụ onye ọgụ? Ọ na-eji the last thing I'm going to do, ndị ọgụ na ife ndị ọgụ wee na-arụ ọrụ ụka. Ebe ọ bụla enwere ndị is always there. Ọ sị anya bụ Father ka a na-eji. Ọ bụrụ na ọ dịka etinye ya aka. Mmanụ na n'ịnweta keke ya bịa nnukwu arụ. Ka ọ bụ eziokwu. Mana enwetara anya ife apụtara. Ọ bụrụ na enweghị nọ otinye nke gifts ọ ga-enweta eji ewere nọ. Ma mmoto n'ime niile. Ọtụtụ ndị mmadụ na nso enweta gị ihe. Ọtụtụ ama aka dị ọrụ. Ama mmoto ha bụ ndị ọrụ.
Very much misunderstanding.
person. Ọtụtụ ndị ahụ na-awụ ọbịa. Father Azuka Iwuchukwu na-eme nta ichekwa ichi ya chọrọ n'ihe ọ na-eme, highly focused. Very focused, every year for ya. Oge anyị na-eche ime BGD n'ọka, ọtụtụ n'ime anyị mesịrị na kapọ ọdịnihu. BGD masị ga enwe ọtụtụ n'ime anyị merụrụ ihe n'isi, including myself, maka na ọdị focus. Na-akwanye onye abụkarị spirit, megide, mechaa BGD, mee masters, mesịrị masters, mee PhD, mee thesis, defend the in educational administration. Check it out, man.
That is what he wrote.
is all about. There is an element of hypocrisy in each and every one of us. And until I hear you, Mama, you have to change the way you are doing your mind. Sometimes I am. What is easier? Get along here in job, name or like a hypocrite. Because the person is not living, it is selling on a false attitude. That is the greatest problem I human. And also, I want to say, in fact, we have a kind of subconscious rebellion against hypocrisy. Then the animal came up with a man of a man named Mushagonak, a college, as he went there.
Gracias. Okay.
Apia wese. Ego de ki gola kwa cha.
Pasa na nego ki Jesu ni Jesu.
Pasa na pass go number 1. E pass go number 1. O kwese ya ka kwor ya ba ni me ni na room. Wese ka se kan kwor ya tu se kwete tu. O ba ni me ni na room. Kwese ka start you of moke. Si ya no ni, e sa e fulo na sa e fulo na sa. No ni abon na 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 na.
Behind them.